Mpendwa Mchungaji Ted Wilson, tunakushukuru kuchagua kuja kututembelea Tanzania. Asante kwa kujali. Tunakusubiri.